Then inyanga ngaphela ibisembona namdingizwa
hayi bonke khona lokho vela kusavuma into esikhona lapha ikuthi wena vele okwakho lapha ejaradini lapha vele akusekho wena okwakho sokungaba yikubona ukuthi uthwala impahla zakho uyedinga indawo kwenye indawo ngoba ukuthi ngiphinde kuzwele futhi uzayenza futhi into efanayo next time futhi mthinde sengithwala nzima futhi nawe ngicela ukuthi ubone ukuthi wenza njani lo mama lo usengene usehlalele endlini yakhe akwafuni disturbance ngicela ukuthi ubone la ukuthi wenza njani njengendoda ungazwathi walela khona lapha ngoba wehlulekile ukubhadala indlu baba igcinwa ngemali ukuthi uzigcina indlu nje uyigcina ngemali awuvele nje uhlale nje ukuthi uhlale ufake izithembiso izithembiso zasebenza kule nto into efuna imali ema-ofisini ukuzwela ngakho uzwela mfana wami kodwa hhayi lokho mbona ukuthi ungangifaka ezilingweni baba ngangifaka ezilingweni ezinkulu kakhulu kakhulu kakhulu